Makuru atohojwe neza yerekeye bitsata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezitatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Ho humura Burundi.
Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza.
Mwakoze kwitaba isango rishasha ry'ikiganiro humura Burundi, ikiganiro mugiye kuza murakurikira kuva igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo duhere ku ngingo nkuru nkuru gishimikiye ko abategetsi bari bakwiye kuva mu gacerere bakagira ico bashikirije ku ngwano zimaze iminsi mu duce dutandukanye tw'igihugu bisabwa n'abanyagihugu baba muri utwo duce bavuga ko naho ingwano zaheze hakiri ibimenyetso k'umutekano udashemeye. Impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu ziratabaza urongo ishirahamwe hase ku isi mu rwandiko zamurungikiye zimutura mabi zigorewe mu gihugu cya Tanzania kibahaye indaro zimusaba kugira ica zifashije. Umutumire w'ikigabane turiho cuno munsi nawe numenyesha makuru ana niyuhire mu buhinga bw'ivyuma ndikomfashwa na Lucy Kabera hamwe na ingenieur Egide Mwemero mukanya idonido sangwikadze. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano. Bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba ya Masare na Muyebe muri commune Musigati ntara ya Bubanza batanguye gusubira mu mihana yabo inyuma y'ingwano zari zimaze iminsi itatu hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho hamwe n'abajejwe umutekano. Ingwano abanyagihugu baganiriye na RPA bavuga ko zoba zahitanye abantindwi naho batanguye gusubira mu zabo. Abanyagihugu bemeza ko hacibonekeza ibimenyetso soko umutekano udakwiye. Abanyagihugu barananegura ko gushika ubu atamutegetsi numwe mu bajejwe intwaro canke umutekano aragira ico shikirije kuva hatanguye kuvuga ibitero mu bice bitandukanye by'igihugu. Idonido na Josiane Muzaneza.
Amakuru twakuye mu banyagihugu baba ku mitumba ya Masare, Dondi na Muyebe avuga ko abantu bari bataye izabo kubera indwano zari ko zibera muri ako gace batanguye gusubira mu zabo kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere. Muri izo ndwano zari zimaze iminsi itatu zibera kuri iyo misozi yegereye ishamba rya Kibira abantu indwi nibo bamenyekanye ko baguye ku rugamba. Muri bo harimwo abasivile bo mu rwaruka rw'imbonerakure bari bajanye n'abajejwe umutekano ku rubuga, abandi bahasize ubuzima n'abasirikare babiri. Ayo makuru nyene avangaho muri komine ya Musigati avuga ko umustanteri w'iyo komine nawe nyene yahatswe kuhasiga ubuzima ku munsi wa gatandatu aho yari kava kuraba ukwizo ndwano zari ko ziragenda. Abanyagihugu twayaze bagatangazwa no kubona ha bindwano nkizo hakabura umuntu numwe yaba mu ntwaro canke mu nzego z'umutekano abahumuriza ngo basubire mu zabo batekaniwe. Ico bikoze ku bwinjiriro bw'ishamba ry'Ikibira ubu hashizwe ibirindiro by'abasirikare. Uretse ngaho muri Musigati eka nibitero bimaze iminsi biba mu ntara za Bururi na Bujumbura rirare hose na gacerere mu nzego z'igihugu.
Urakoze Josiane Muzaneza. Tuve mu gisata cy'umutekano tuje mu bijanye n'amagara y'abantu. Abantu 12 ni ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko batowe umugera wa COVID-19 mu bapimwe hagati y'amagenekerezo ya 2009 na 2024 na 2029 Myandagaro. Muri abo basanganywe uwo mugera batanu n'abari bahungutse bane bavuye muri Tanzania uwundi umwe mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko biri mu cegeranyo cya nyuma. Ubwo bushikiranganji bwasohoye muri iyo ndwi iheze bapimye umugera wa COVID-19 mu ntara zine gusa arizo Bujumbura, Meri, Muyinga, Kirundo hamwe na Makamba. Mu ntara za Kirundo na Makamba bakaba bapimye abari bahungutse gusa. Kubwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu 445 nibo bamaze gutogwa umugera wa COVID-19 kuva mu kwezi kwa gatatu ako karanda gashika mu Burundi. Ubwo bushikiranganji nyene bwemeza ko umuntu umwe ari wamaze guhita itanwa n'uwo mugera mu gihe ibi ishirahamwe Caritas Burundi ryegamiye ishengero gatolika yemeza ko gushika mu kwezi kwa mukakaro uwo mugera warumaze guhitana abarenga 10. Tukivuga ibijanye n'iryo sekeza nyene ryo gupima umugera wa COVID-19 abakoze mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bashizwe muri iryo sekeza baridoga cyane ukudahabwa agahembo kangana kuri ico gikorwa niyo mvonya mukuru y'iyo myidogo abo bakozi basaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubaho umuco kubijanye n'ubwo busumbasumbane bw'ako gahembo kabo mugihe atari bwo bukabaha ido nido na Walter Kwizera
iyo mishari teye ikibazo muri abo bakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu basanzwe bakora igikorwa cyo gupima umugera wa COVID-19 isanzwe itangwa n'amashyira hamwe afasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ariyo EMC OMS OIM HCR na UNICEF mugihe rero ku mafaranga yatanzwe na EMC OMS na OIM abo bakozi bahawe umusharungana atawurushije uwundi bivanye nayo ayo mashyira hamwe aba yatanze abo bakozi bavuga ko badatahura ingene ku mafaranga yatanzwe na HCR baciye babarobanura batangura kubasumbanisha imishahara
bagomba kumenya yuko aya mashyira hamwe ya nationalism uyu batakora kuri barene imwe ayo ya OIM na OMS cyumba yaje angana mugabe igeze kuri HCR bagatwa baya gabanganya mu mitanyo bari zikuno leta bayihaye mare ama igatangira y'abantu kandi bese bikorerwa rwabindi kandi n'abaganga byarabashaguye kuko bavuze imitungi kana kandi bose baradashe tutunganya akiyo cyabaye mu buhuri bigeze dufite n'asigira na hiya yaroye
ikindi abo bakoze bavuga nuko iyo hageze guhembwa kunoneza abakozi haba hariko ayandi mazina y'abantu batazi kandi batarigera babona ku bituro bakorerako
kandi mu bwato ni riste bakera bwato na riste z'abantu bisa nazi no muri kampo hano ugasanga niho bavuga ngo ariko bahamwa hera ukayo mazina kuri rinda ayo mubona mugabize amahera kazonga mu muri kampo hano hari abandi bantu
amakuru RPA ya Ronse amenyesha ko mu ntango ayo mashira hamwe ariyo yishikira ku rubuga guhemba abo bakozi ico kibazo kikaba rero cyatanguye kwibonekeza kuva ayo mafaranga atanguye gushirwa ku makonte y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu uruganda rwa RPA rwarondeye muganga Sindayigaya Antoine ari mu barabi by'imishahara yabo bakozi ndagira icyo ashikirije kuri iyo myidogo ariko turamukena nayo muganga gira uko ishaka Jean Bosco avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba
tukiri mu gisata c'amagara y'abantu nyene abakozi bo ku bitaro by'Ifota mu ntara ya Mwaro barabandanya gusaba urongo ya karere k'ubuvuzi ka Fota kurekura amafaranga yabo y'agashiruka bute ku kwezi kw'indwi bamwagiriza ko yanse kuyasinyira ngo bayaronswe kuko bitakimworohera kwa yajya kwigiturire kuva atanguye gucishwa ku makonte y'abakozi Onesim dushimagize
ayo mafaranga y'agashiruka bute abakozi bo ku bitaro by'Ifota bariko barasaba nayo kwezi kw'indwi bataro nka gushika ubu kandi barekuriwe n'amategeko bavuga kate bakuboneka kuvaho ivyo kuyabaha mu mimwe bihagaze bakayacisha ku makonti y'abakozi ibitanezereje muganga na zendere y'Imana arongo ya karere k'ubuvuzi ka Fota kuko atakiyaronka kwigiturire nk'uko byahora akuyasinyira ngo asohoke nk'uko bamwe muri abo bakozi babitwiganiye
kera amafaranga bayatanga mu miru bagaje bagacamo amafaranga 2000 umwe wese ubu byarahindutse amafaranga aca ku makonti nje bituma rero ngayasinyire icyakure kuko icyo giturire nta kirongo edusaba ko nimba ziko dufite uburenganzira ayo mafaranga dusaba ko yakubyivangamo
abo bakozi baridogera kandi umunyabigega azwi ku izina rya Gracioze ko afise uruhara muri uko gucereza amafaranga y'agashiruka bute bafitiye uburenganzira
ikindi dusaba ni uko nka Gracioze umugestionnaire yirakama iminsi yose yereka abakozi ko abifitiye mu kiganza abagaye ndetse n'atunga ati amafaranga arafedimo cyakwateronse ibanwa mu munisiyo nk'umwe cyangwa mu informasi y'ubujumbura aho utema fa ikintu ari kare yakoze ashaka gufatira amaboko mu mugongo abantu 60 akayinibwa bafite uburenganzira reka ibyumve bimwe ko bakajya yifata ku bitaro ibintu biteye isoni cyane
ntiturashobora kuronka muganga na zendereye Imana arongoye akarere k'ubuvuzi ka Fota wagisha ashikiriza kuri ibyo bamurega
ibiganiro bya RPA mubisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BE
ikiganiro humura Burundi kirabandanya igisagara ca Cankuzo mu ntara ya Cankuzo kiramaze hafu kwezi kitagira amatara abadandaza babeshejweho n'imyuga isaba gukoresha muyaga nkuba bavuga ko bari mu gahombo kanini bagasaba kwiyongorane yotorega umuti Trésor niyo ngabo
Bamwe mu badandaza bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cyankuzo bamenyesha ko amatara yatanguye gucikagurika uko nk'iminota 5 iheze bukebuke baratinda barayabura gose. Abo badandaza bavuga kandi ko iryo kena ry'amatara ribatera uruhombo runini. Uyu asanzwe yiyungunganya mu kudandaza amata avuga ko muri kino gihe kenshi arangurira gusesa.
Kuhombo numva hagati ya maritiro 20 gushika ku maritiro 15 ku bantu turangura duke duke umuntu yarankuye nk'itiro 40 numva ko nta munsi numwe ashobora kuba yadandaje itiro 20 ubwo ruhombo nemo numva yuko udandaje maritiro 10 ugasesa 20 numva ko ari igihombo kidasanzwe.
Abo badandaza basaba ishyirahamwe Regidezo kuva mu gacerere rikababwira aho ingorane ziri nimba hari ubukene bw'umuyaga nkuba bakawugabura ku buryo bose baronka.
Legenda zorero twebwe nta kintu na kimwe yigeze tubwira, ntituzi ko ari ibikoresho byo ku mabarage byapfuye gushika ubu turarindiriye. Rero icyo Legenda zorero yatubwira ko ari ugucika bisanzwe, yatumye tubwira ikadusabika neza n'abandi nka kumwe yahora bigira muri kahise.
Turondeye Innocent Bizimana arongoye ishyirahamwe Regidezo mu ntara ya Cyankuzo ntacyo yashimye gushikiriza. Twarondeye kandi Habonimana Simeo umuyobozi w'ishyirahamwe Regidezo Dezo ku rwego rw'igihugu, telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Nari nababwiye mu ntango abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania basaba uburongo ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi gutorera umuti ibibazo bibahanze muri ico gihugu. Mu rwandiko izo mpunzi zarungikiye Filippo Grandi kuwa 33 Myandagaro uyu mwaka zana musavye gukurikiranira hafi itahuka ry'impunzi bivugwa ko ririko riba ku bushake. Vicky Chris ninteretse
urutonde rw'amabatandukanye impunzi z'abarundi bo mu kambi ya Nyarugusu ziriko zirakoregwa hamwe n'urutonde rw'abakekwa gukora mabi yo kunyuruza impunzi muri iyo kambi n'ivyo impunzi zarungikiye Filippo Grandi arongoye ishyirahamwe HCR ku rwego rw'isi. Miketi zo mpunzi zamurungikiye kuri Uwimana Heze zamusaba kuva mu gacerere akagira icyo afashije mu ngorane zirimwo muri icyo gihugu cya Magufuli.
Twabuze ibitandukanye ku bantu bagiye banyuruzwa mu iki gihugu, bikabonekana yuko bagiye mazima yongo iyo batwawe ntamenyekane n'umusi n'umwe. Imiryango yabo ntigere ihabwa ituze ngo ibyigwa cyababaye ngaha nimuze tubabereke. Bamwe barafatwa bakagenda mazima yongo, abandi bakicwa. Abatwawe n'igipolisi cy'indani mu kandi aje kije cyungereye, abandi b'abakenyezi bagafatwa ku nguvu. N'ababikoze naho bomenyekana nta nkurikizi yavyo yigera iboneka. Ivugwa ryo mu kandi aho tubwirwa ko atamiti yigera iboneka, aho bibonekana ko abarundi batoteza cane. Imvo ni nyinshi twashoboye guca turungika amakete kwa nyakubahwa Inspecteur General Philippe Grandi nkuko yagiye nawe abimenya ariko ntihagire na kimwe abivugako.
Izo mpunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu zamenyesheje kandi Filippo Grandi ko nitahuka ariko riraba atari ku bushake bwa bose, ahubwo ko zibura uko zigira kubera amakuba zirimwo.
Ibyo byose ni ibintu byerekana ibimenyetso bikomakomeye byo guhungurwa ku nguvu agahato karimwo.
Izo mpunzi zasabye uwajejwe impunzi ku isi ko iyo zirondere ahandi iyo zishira zishobora kumva zitekaniwe ngo kuko mu Burundi umutekano wazo utaraboneka. Abandi bategetsi bahawe igopi y'iryo kete umukuru w'igihugu cya Tanzania abaharanira gato y'akazi na muntu mu Burundi no ku isi hamwe n'amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byo mu Burundi na mpuzamakungu.
RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ngirubusa, Christine Kamenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 2022 Gitubutu umwaka w'2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru.
Nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya kabiri igice cya kabiri cy'ikiganiro muri Burundi gihariwe ikigabane turiho. Kuri uwa mbere Nyakanga RP yaga n'umukenyezi yahoze arongoye radio Isanganiro aha twiganira ku gahombo igihugu n'abanyagihugu bagize kuva ibimenyeshamakuru vyigenga bituratujwe abamenyeshamakuru batari bake nabo bagahunga. Ikigabane turiho cyo kuri uno wa kabiri mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Marie-Ange Irakoze. murakoze.
Turiho.
Turiho ni kiganiro gicaye cyano hino uko imuzi barundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Turiho abatumire batubwira gahoma igihugu cagize mu gihe kimaze kiri mu magume.
Turiho
mugishikiriza ku minsi yose ya kabiri kuri radio Tudisa Frequency n'ikiryabanyagihugu.
Ndabaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho, ikiganiro kituyagira kuco abarundi bari bamariye igihugu n'agahombo igihugu cahavuye kijamwo kuvaho abo barundi bahungiye igihugu cabo c'amavukiro biturutse ku ndyane zavuye kugushaka kwihagira ku nguvu ikiringo ca gatatu kwa Petero Nkurunziza. Nkuko mubizi ico gihe amaradio atari make n'ibimenyesha makuru vyaraturiwe, abakozi b'ivyo bimenyesha makuru barangazwa, ariko naho biruko ko abenshi muri bo ntibashitse mu buhungiro ngo bacike intege kuko bagiriwe ibakwe bagashobora kuguma ku kivi. Mu kiganiro turiho cyo kuri uyu wa mbere Nyakanga umwaka w'2020 n'umumenyesha makuru akaba yahoze ari n'umuyobozi w'iradio Isanganiro Anani Yuhire atwiganira imwe mu migambi yarafitiye iyo radio yaburijwemo kubera izo ntureka yongere anagaruke ku gahombo abanyagihugu ndetse n'igihugu vyahagiriye. Marie Ange Rakoze niwe muteramanye sangwe ikaze.
Uri radio shahuri radio
ndasubiye kubaramutsa. Imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, reka umutumire wacu umupfasoni Anani Yuhire abanze atwidondore anatubwire ingene yashitse ku burongozi bw'iradio Isanganiro.
Umwuga nawutanguye kera mu 2002 I Burundi Bujumbura, nkaba nawutanguriye mu shirahamwe ryitwa Search for Common Ground. Ishirahamwe mpuzamakungu ryari rifise igisata cyo kumenyesha makuru gafata mu mugongo mu by'uburyo Radio Isanganiro. Imbere yuko nja gukorayo twari dusanzwe dufitaniye partenariya ingene dukorana, hari ibiganiro bimwe twaja gukora mu Isanganiro, twaraja kubafasha gukora ibintu bijyanye n'amakuru. No mu Isanganiro narabaye nk'imyaka ine ikurikirana mu nzego nyobozi cyo kwita conseil d'administration. Ndahava rero ndaja gukorayo hari mu mwaka w'2015, hari mu kwezi kwa gatatu niho nagiye kuba umuyobozi wa Radio Isanganiro. Na cyane cyane ko atabakenyezi babamenyesha makuru twabona mu nzego ziri hejuru birongo ya maradiyo, novuga ko hari nk'umukenyezi nk'umwe cyangwa babiri batwara ibimenyesha makuru. Ndavuga nti kubereka abakenyezi tuzokwigerageza ngo twipime natwe, kandi narumva ko ndabishoboye niko kugira icyo cyiyumviro cyo kuvuga nti reka ngende gutwarira ya Radio Isanganiro. Turakora ikibazo hapa ndatsindira icyo kibanza ndarongora Radio Isanganiro. Mu kwezi kwa kane ngira ngo ntimuyobe ko habaye amamanifestation yamiritse ikiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza, birahava birikenda nabi. Mu kwezi kwa gatanu ndaheba ndahunga, urumva ko namaze umwanya muto cyane ndongoye Radio Isanganiro. Namaze mu Kirundi bavuga ngo umwanya urumera umara.
Murajije kumva aho umufasoni Anani Yuhire yaciye kugira ngo ashikire uburongozi bw'iradio Isanganiro. Mbega none uwo muhamagaro wo kumenyesha makuru yoba yawukuye hehe?
Ewe Burundi
ubwa mbere ndimo kubwira ko natanguye akazi k'umenyesha makuru mu gihe kigoye mu mwaka w'2002, cari gihe twabonye intambara z'urutavana ko icyo gihe hari CNDD-FDD, hari FNL kwa Gatongwasa n'iyindi bivutse kukutumvikana kw'iyo mihari. Ku buryo rero umumenyesha makuru atanguye umwuga mu ico kiringo kimeze gutyo, ni ukuvuga ko abafise intumbero. Jewe nk'abandi bose bamenyesha makuru twari dufise intumbero yo kwerekana cane cane iruhande y'akazi ka misi yose k'abamenyesha makuru yo kumenyesha ibiriko biraba hirya no hino mu ntara z'igihugu canke mu makungu, kugira ngo abarundi babeho bazi ibiriko biraba. Twari dufise intumbero yo kwerekana ibintu bitagenda neza ku bijisho rya leta, ntikwari ukwandagaza leta, kwari gukebura leta. Tuvuga tuti ushobora kuba udashika ngaha, kugira uvuga kuti eh mugabe numvise ni radio ko ngaha bagi biturire kugire ngo wewe leta ujejwe ivyo bintu umenye hari ngorane umenye nibibazo ningenu bikemura kuko navuga nti je ndumunyagihugu ndakeneye ko igihugu canje gitera imbere ndakeneye ko igihugu canje kibamwe amahoro n'umutekano twe twaguze tubona ingwano z'urutavanako aba president bicwa ibintu bitagenda neza umuntu bamuhohotera dukoresheje uwo mwuga wo kumenyesha makuru tudome ko urutoki bitagenda neza kugira ngo tufashe abategetsi kuvyerekana cyane cyane ubwo bizongora
Uko kurizwamwo rero umwuga wo kumenyesha makuru ni kwakoze ko abamenyesha makuru gusa nkuko Anani Yuhire abandanya bimenyesha ngo n'abanyagihugu barahagiriye agahombo katari gake kuko batakigiraho bashikiririza ibyiyumviro byabo eka ngo na leta yonyene ubwayo yarahahombeye ibitari bike kuko isa niyitakigira abayikebura
duhereye kuri leta bibaza ko na leta nayo nyine irahahombera kuko buryo umuntu abakeneye umuntu amukebura iyo ndiko ndakora umugambi nkaguhanuza aho kumbwira ibitagenda neza ukacumbwira ururimi nshaka kumva ku buryo uvuga uti nomubwira iki yohava babara ntacumfashije kuko jewe nsandarama nkavuga ngo byose biriko biragenda neza kandi bitariko biragenda neza ihibambe wuje nibaza rero ko ahubwo batabibona gutyo nabo nyine barabona ibitagenda neza gusa n'ibyabindi babashaka gukubura imbere y'umuryango ntiberekane ko hariho ingorane barabona ko izo ngorane zihari nibyo abanyagihugu barahomba kuko tuguma mu mutekano muke tuguma mu guhohotera adateka kazi na muntu ku buryo abantu aguma avuga ati ntibuca uno munsi nshobora kugira umugambi wo kwiteza imbere nkajya mbona baraje bakansaba ibiturire ntayatanze agatwe kanje kakahasigara ntacuburiko urakorera ntiwiteze imbere abagwiza atunga b'abanyamahanga dushobora kuronka baza mu gihugu kitarimo umutekano kitarimo kubahiriza agateka kazi na muntu kuko abayashoye mu mutaho utari muto ku buryo avuga ati jewe nkagenda muri kiriya gihugu harashobora kwaduka ingwano cyangwa hari ibiturire byinshi ntacyo nzoba ndiko ndakorera utembere no mu mabarabara y'ibihugu bimwe bimwe hatwebwe twavuye mu Burundi turi hanze urabona uti ibindi bihugu biri kuratera imbere kandi ibyo muri Afrika ukaraba amabarabara ukaraba amazu ya leta n'amazu y'abanyagihugu n'abo bose bakora hanze n'abo bose baba hanze akavuga ati ah kirya ni igihugu cyanje reka nje kucubakamwo reka nje kukiranguriramwo umugambi mu gihe abantu barara ntibuca nta n'umwe ashobora kwiyumvira kuzanira imigambi rero kubona tutabandanya dufasha leta kubaka naho tubikora turi kure nibaza ko biragira ingaruka mbi kuko iyo leta ibandanya ihohotera agateka kazi na muntu ibiziga byasuye kuba ndanse ubu baratora abantu barafunga abantu baranyuruzwa bakabura irengero ugasanga rero igihugu kibaho ku munsi nta migambi irama ni bimwe bihanga umuntu agwaye mu mazi iminsi mubibona mu minsi yahera hari abategetsi bagenda kwivuriza hanze nane baje kwivuriza hanze kubera iki kubera aho hanze bafite nuvuga ibitaro byiza mugabo nibo bari bajejwe kuzana ama serivisi meza y'ibitaro birateye isoni uri umutegetsi kuvuga ngo uwanje ngo nta bitaro byiza bihari ukaja kwivuza i Burayi ukaja kwivuza muri Kenya kandi mu bihugu bya Afrika nk'iwacu iyo turiko turasemerera tubereka tuti nyabunaze n'amahoro n'umutekano ubwire ngo igihugu gitere imbere hajya ntituba turiko turarira gusema turiko turafasha gukebura abaturongoye bikebuke nayo ahandi urumva uja kuririmba amahoro n'umutekano ku munwa abantu nabo si bijuju nibyo abanyagihugu barahomba cyane gusumba kuko bari basanzwe bafite uburyo buke bubayabaye nibo ba mbere novuga batangura kumererwa nabi nibaza ko umwuga wo kumenyesha makuru wari ukuye kuba umwuga badafata nk'abandi ahubwo bofata nk'abantu babakebura bafasha kubaka igihugu
kuba dufatiye mu mvahe no mu njahe turiko tuyaga ku ruhombo abarundi na leta bagize kuvaho ibimenyesha makuru bituririwe ababikoramwo benshi bagahunga turi kumwe numwe mu bakenyezi bake bagiriwe bakwe bagashingwa amabanga y'ukurongora radio isanganiro nk'umukenyezi rero umupfasoni Anani Yuhire yarafise imigambi itari mike y'uguteza imbere abandi bakenyezi bagenziwe bakora uwo mwuga ariko nk'uko mwavyumvise kubera injyane zahavuye zaduka uwo mugambi wahavuye uburizwamwo ariko ntivyamuciye intege kuko n'ubu aho yahungiye yabandanije uwo mwuga umwuga wiwe umwuga ahanini urajwe ishinga no gukora ibishoboka byose ngo igihugu gisubire kugira ishusho ryiza
novuga ko uko twakora mu gihugu n'ingenzi dukora ubu unye sico kimwe mugabo mu kirundi bavuga ngo nta mutsi wishibere kuko nivyo naho biba bitoroshe umuntu aramenyera ibyagezemmo kera twaragenda tukabona n'abanyagihugu mugabo unye internet yaraje amakuru ture yaronka twaciye dushima kwicara ngo duhore kandi n'ubu naho turi mu muhungire tuguma turararunje tuguma dukunda igihugu cacu burya ahantu wataye uruzugi harahambaye cyuri yo gukunda igihugu n'ishuri yo kwitangira no kumenya intumbero twohe igihugu cacu. Icyo nakubwira cyo nuko aya maradio yavutse mu buhungiro na maradio abategetse amaze gusambura aya maradio yacu i Burundi bari baza ati baraduhambye mugabo kuduhamba urubuto ukajubona mu minsi mike yirurameze ngubwo ahubwo ruravyaye ivyamwa niko twabaye kuburyo rero n'ibikorwa byacu bibandanya bibashimisha kuko ntibaba bashaka ko tubandanya dukora twerekana ibitagenda neza ubivyo n'ibice cy'inteke tuzobura kubandanya tuvuga tubikora kubera dukunda igihugu kandi dushaka ko umunsi w'igihugu cyacu kizohinduka kamera nk'ibindi bihugu bigire ku murongo kandi byubahiriza agateka k'abanyagihugu b'icyo gihugu.
Umutima rero wo gukunda igihugu ni umupfasoni Anani Yuhire ahamagarira abarundi bose na cyane cyane abahunze igihugu kugumana. Aha uruhara runini arushira ku bakenyezi abasaba gushira mu bana babo uwo mutima. Yanahamagariye abakenyezi bari mu buhungiro kureka kwigunga bakijukira nyabuna kuja mu mashyirahamwe gutyo bashobore kwiteza imbere no kubeshaho imiryango yabo.
Akajambo umuntu yabashikiriza no kugumana umutima mu nda cyane cyane umuntu no kugerageza kwibeshaho ahabari hose tuzote badutahe na mvura idahita ahantu ukangurira nk'abantu baba mama bariko baravyarira abana mu buhungiro ugasanga uwo mwana ntazi igihugu ciwe ntiyakivukiyemwo azohava avuka atavuga n'ururimi rw'igihugu ciwe cyane ngo umuco wiwe twobandanya kwigisha abana bacu urwaruka rwacu twahunganye imico n'imigenzo y'igihugu cacu tukabakundisha igihugu kuko aho tuzobatahanira hose tuzobatahana n'abarundi kugira ngo aza kundi ico gihugu agikorere nuko uzobora kimukundishije uzobora kimwe kishije umuntu akirinda ico cyose cyo mukwegera mu ngorane kubera ubuzima turimo bw'impunzi ntibidutesha ubuntu tugumane ya mico n'akaranga by'abarundi kazi na cyane cyane nubahimiriza kuja mu mashyirahamwe kuko iyo twahungiye hari amashyirahamwe bikanagufasha kubaho mu buzima bwa minsi yose kubireba urukumva kuri mu bandi
reka n'abasigaye mu gihugu ntiyabibagiye. Aha abasaba nabo nyene kuguma bafatanye munda agira ko anavunira kagohe leta ayisaba kwama yitwararitse ineza y'umunyagihugu uwari we wese kuko ari ryo tunga rya mbere ifise.
Akajambo noshikiriza abanyagihugu bari mu gihugu no kubabwira ko nubu tukiri kumwe niyo turiko turakora cyane cyane dukora kugira ngo amakuru abashikire bamenye ibiriko biraba mu gihugu babayemwo kandi umuntu yobabwira ko umunsi umwe bizohinduka. Nta leta nimwe ishobora gutera imbere idafise abanyagihugu bakunda igihugu babakozi kandi bitangira igihugu. Ni ukuvuga ko leta naho yoba ifise amafaranga angana gute umunyaho igihugu ntaje ngaho ngo agire imigambi akore yiteze imbere abo barundi bari mu mahanga bazana amaproje mu Burundi ni iki gihugu ntigishobora gutera imbere. Ikadufata akarorero ibihugu by'i Burayi canke muri Amerika ivyo tuvuga by'amasusu by'amapetroli n'ibiti ntavyo bafite none kubera iki uno munsi ariyo mareta afashe ibihugu vyacu kubera abanyagihugu bamaze gutahura bamaze gukanura n'abanyagihugu bakora imigambi yo kwiteza imbere bakibeshaho bagaca babesha na leta. Ikigira kabiri nuko bakwiye kumenya ko amahoro n'umutekano nico kintu cambere kugira igihugu gitere imbere. Mwiruka mu kubona ivyabaye muri Mali turacari mu gihugu dovuga ko imwe dictature aho umuntu nahavuga nawe umutegetsi bararabamwishe mugabo nibaza ko buke abanyagihugu bonyene barinda gufata ibintu mu ntoki kugira ngo igihugu cacu kibe amahoro kibe umutekano tutarabye ngo umuntu w'ubwoko bwanje ngo umuntu ngo nuwo mu ntari wacu w'umuntu dusenga hamwe kubaha abategetsi si bibi mugandi bibi kububaha gushika naho utabishe tuti mbega wewe uri kumarira iki uno munsi wo tugeze mu nyigisho z'amacakubiri kuvuga ngo abatutsi bameze uku kandi babyumva ntihagire igihinduka n'abanyagihugu bakabona umwe ngo birasanzwe jewe nibaza ko abanyagihugu barakeneye guhinduka mu mutima ubwambere bariko barabirwanko amacakubiri bayavuga ku munwa ndabira nyana bimeze n'abahutu bose uno munsi bari bakwiye kuvuga bati ibi bintu bikora bavuga mu gihugu cacu si ibintu bibereye nta n'umwe yatoye ubwoko wowe waravutse usanga uvuke mu muryango w'abatutsi uwundi aravuka asanga avutse mu muryango w'abahutu uno munsi ari n'ushobora kwiyita umuhutu ugasanga ari n'umututsi abandi bose mu bindi bihugu ibyo bintu ntibikiri ingorane twe turacari mu njyane z'amoko uno munsi nimba ariko baranyemura kubera ndi iki none abana banje ndiko ndarera nabo ndababwira ngo kubera iki tugumye mu buhungiro je nibaza ko byatwaye dukuye kubirengera mwabwire tubirengera umunyagihugu ategereza gufata ya mbere agahinduka mu mutima agahinduka no mu bwenge no mu byumviro byinyo
Nikura kokamo kumutumire wacu duciye dusozerera ko iki kiganiro aho twariko tuyaga numwe mu bamenyesha makuru bahunze igihugu c'amavukiro bariko baragerageza kuraba uko bosubira kwambika umutamana igihugu cabibarutse ndashimiye mwebwe mwese twari duteramanye shimire cyane umutumire wacu umufasoni Anani Yuhire yemeye kuduha iki kiganiro Marie Ange irakoze mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibarinde naho utaha
Turiho
cyari kiganiro turiho kitubwire ngene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho n'agahombo katewe n'indiya neza politiki igihugu kirimo
Tugushimire na wewe Marie-Ange irakoze ku kigabane turiho waduteguriye kandi uhejeje kudushikiriza ni naha dusozereye ikiganiro mu Burundi cuno wa mbere nyakanga mwaka wa 2020 mwakoze mwe mwadukurikiye ndashimiye bagenzanje baterereye kugira kino kiganiro kiboneke nibagiye Egide Mwemero na Lucika Bera bamfashije mu buhinga bw'ivyuma Ineska Kizana ari kumwe namwe ndabike banuye ndabifuriza kugira ibihe byiza ahiwanyu
Burundi.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye